Malo Mwaifedonse, kuno ku Times Television Headquarters, ku Blantyre. Tikulandireni mprogramu inanso sabata ino, ya The Hot Current. Happy New Year, ndipo tikufunine ni zabwino zonse nchaka cha tsopanochi. Ndisadapite patali, ndikuonetsereni anzanga Bambo George Kasakula. Bambo George Kasakula ndi mkonzi wankulu mmudzi muno wa Times. Tikulandireni akasakula.
Ndathokoza kwambiri brand.
Mwachiro wabwino chakachi.
Ayi ambuye watikonda ndachiro wabwino. Zonse zabwino bwino panda chovuta. Yes, ndachiro wabwino kwambiri.
Mwachiro wabwino eh.
Ndachiro wabwino panda chovuta chilichonse.
Tifotokozereni tirowera kuti chakachino.
Chakachino tipitire zopereka feedback kwa tsogolera yathu.
Oho.
Siti
program ilipobe chakachino.
Program ilipobe yamphavu kwa tsokwambiri. Mwina sopambana chaka cha thachi.
Oho.
Anga siti funika kuti ongezere mphavu chaka cha nyawani.
Echa
mwanzo mwendo pitako nkonko vuta nkwakuya kuli chisango chaka cha 2019.
Ndafunsa funso limenero daladala kuti mwina aona ngati kuti popeza tikulowera ku masankho ndiye mwina ti khala ngati kapena kuti poti mbebe uchuluka. Ndiye mwina poopa zambiri kuti ti mwina tiyamba taima
ai kumene kunde programu ikoma kwambiri chifukwa tisikanga tsolo
ikoma kwambiri
tupita kwakuya tupita kwakuya kumasankho ndiye kubwera mabodza nanga sathu funa power ena afuna kuti apangeri 10 power bilizo olamulira ngata DPP ena afuna kuti alowe mboma awo position kalo MCP kalo APP kalo UDF kalo ndani nde azikamba mabodza koma pano tizibwera nkunena kuti iri ni bodza hezina kuti zairana inaka uzalo bompa kuri ndino aboza mwauza ndo chakuti zaboza simuka kwanitse inu nanuso mufuna molo emboma ndino aboza mungofuna kuti mukapitise pina panga kalanzano zoono nga makobili for example kaya zotani ndiye kumene tupita kuti twandupita kwakuya programu ino ikoma kwambiri chifanana kuti maboza achuluka mene tu ofuna mapusando zachuluka ndiye ukafuza za programu njaka chino ipita kokoma kwambiri ndipo
tipita kwakuya
sopano kupitulira kundiye kwakuya mwina kupitira mamba ku nkuntunda nkuntunda kuti madzi tikalowa makhala mapazimo koma kupitira azidusa mpakana maondo
wina amene akuonera pano nkumanena kuti kuti mukati mupita kwakuya simukuopa nyamata inu
ai ndithu
anthu amaso atu nthawi ya masankho
ai usowa kuti unaona kuti wasoetsa ai chaura kwangu kuti panga protect ukakhala kuti munthu unena chinthu choona awosa maopa
Edi
fa chona acho chimene chimaopya anthu kuti uyu ngati ali pa choona kuti timuzunguze popanga zimene zikhala bwino koma ai zikhala bwino zinthu tipita kwakuya ndipo palibe it's backward never forward ever
tupita kwakuya tuchokera ku 2017 kungunali kuntunda
kumene tupita ku ndiye kuli zeni chifukwa kubwera makampeni
ezona
kubwera ma manifesto
kubwera
ma conventions
ezona
kubwera ku ma conventions tiona makandidates anyawana aulimbana ni mwina ameti muona ngati kuti awa u candidate wa 2020 ndi wawo akhala ni ma challengers ndeti ziva zinthu ndiye kufunika accountability ambiri kufunika transparency
ambiri program imene iyi ikhala yofunika kwambiri
ikhala kwambiri for this unikira
zinthu ezona
schools but not how long
kwa unikira
o voter kwa uza kwa tsekula maso
ema makhala so ma undecided voters
aha
ati tsekuka maso pamenepa
kwambiri kwake kuti awa zimene kwambazi analephera mungabodza angofuna kubuzisani sanga kwanitse khaidolo lakuti this is her record awa zimene kwambazi akungokamba for ali opposition koma uranga kwanzenona nzi nzaboza record yawo ndi akuti zonse zidzi zikamba
ndiye kuti mwayankha kale funso langa lofunikira kwambiri
yes.
Limene ndimalifunsabe ndipo ndipitiriza kulifunsa mchaka chino ndimanena kuti awa ndi a George Kasakula ndi editor in chief mpando wakulu kwambiri pankhani zolemba nkhani
kwambiri kwake
pantchito yolemba nkhani
kwambiri kwake
koma kuti simugwirizira ntchito iyi kuopseza anthu iyi
iyi kuopsa anthu ngati niyo kuopsezani kuti kapena kuopseza anthu kunja
kapena
ayi kuti ayi basi ife tikhozo kulembani
tukumu
mtauni
aya kwani mulibe matukutukumu
tukumu ya jani
ezona
ayi ndi matukutulibe
so mwayankha kale funso limene kuti why are we here?
Pano tuti mapereka feedback pa Brian. Ameno mfuso lofunika kwambiri ndipo funika kuzifusa.
Ndizili funsa be
every week. Ni feedback kwa atsogoleri athu. Atsogoleri awo aboma, atsogoleri awo opposition kaya ku civil society. Bola ngati munthu wako ndinauti ni mtsogoleri. Timapereka feedback. kumuuza kuti zimene mapanga zongati tsogoleri mwala kuitsa apa pamene mwala kuitsa mpaka kuti apa kunena chilungamo mosaopa ndi programu imene anthu ambiri ena madaba kuti kodi zimene zimachitika kodi mungamuuze mtsogoleri kuti zinzabodza izi nzoona onthu azina yalipompo nzoona chifukwa kuti malamulo amavomera kunena choncho so programu ino ndi yopereka feedback kwa tsogoleri athu pofuna umanga mtundu osati pofuna wapanga scandalize kuti yo aja kapenani wopepera iyayi zimenezo nza personal cholinga nchofuna umanga mtundu kuti zimene uchita zonsezo zikhale zoti zokomera tonse kwa anthu pang'ono kapena a president kapena mafumu kapena nduna kapena ma PS tonse tizikondwa mdziko muno even munthu wakumudza azikondwa poona kuti zake zimene iye amazifuna kuti zichitika zikuchitika ndipo ngati sizikuchitika tizina kuti zisimukuchita mubwereka wathu so feedback cholinga chofuna umanga mtundu
nkhani ya lero
yes
where loyalty politics matter more than nation's progress
yes mutu wabwino kwambiri
mutu wabwino
mutu wabamwamba ino pa jamma latendezera mathandozera chizungu panora mafrenzi anku ejeva aziva
kuzona
sabange limit audience aliyesa aziva
ndiye kupereka chichiwa chake city pita hospitali
yes
kupereka zinthu kwa wanthu chifo choti akuthandiza kapena kuti mwina ngachibale kapena kuti mwina ndaku mtundu wako kumodzi malomo opititsa patsogolo chitu kumocha dziko
yes
ndatanthozera kuno
ndatanthozera muno kwambiri inu madzi othandauzira kodi mudaphunzira kutwala
iyai ndi madziwa kutenga chingerezi
uika kuchichewa
zipira kuchichewa
mmai mmachita bwino kwambiri
pamene munthu mukumpatsa chinthu chifo chonena kuti mwina adandika nkha pa kampeni
aha
kapena osati chifo choti he deserves it
aha kapena kuti the country deserves it because what you deserve is the country
chabwino
makamaka ma public position it is the country that must deserve you can offer a service ndiye wina wakusankha kuti a brand banda inyo mmene tikukoni mkhozo panga offer service yabwino kudziko koma zimene zikuchitika zimenezo chuchitika nchakuti akutengera munthu amene adathandiza
zimene ndanena zija kuti chifukwa choti pa kampeni adandira nkhulira bwino
kapena pa zina zake
kapena pa zina zake
adathandiza
kapena mwina ndi mwana wa mdzukulu wanga ndiye ndithandize anthu akumudzi chifukwa chani tasankha mutu umenewu
tausankha brani chifukwa chimene zachitika uli ukino a president poyamba tinene anthu amene tizatchula pano tibe nawo chifukwa personally sisa personal
koma anthu akudziwa zimene
siza personal
musavutike sonkolongo
chabwino nathokoza
musavutike sonkolongo ife tilibe mulandu ndi munthu
chaka wiki iyi a president apanga ma appointment nthawi zonse ntchito yawo yopanga ma appointment pena mapanga zolakwika zoti sieno okhala appointment yawo yoti apange koma mapangabe tikambabe zimenezi this week a president asankha board ya nyawani la bungwe lotsedya Malawi Blood Transfusion Service Trust it's a trust bungwe limene limang'alira ntchito yopeza magazi mzipatala kuti tikachita ngozi kayatadwala kachani achibale palibe utakhoza kutipasa magazi zipatala zikhani magazi ngati blood bank kuti magazi wazikhalapo si ntchito yamasewera chifukwa ni ntchito yaikulu komanso ntchito yothandiza mtundu wa dziko kuti magazi wona ngasi magazi pofunika tosilebendera magazi akachepa mthupi ndiye umadwala munthu nthawi zina ngozi wachita ngozi magazi utaya magazi kwambiri umafunika upite ku theater chinthu choyamba akuike magazi kuti thupi likhale bwino so pali bungwe limene lilipo limene limang'anira zimenezo ndiye wiki ino a president asankha ma new board members a bungwe limenelolo ndipo a chairperson a board nda paramount chief lundu so chimene chachitika mamembala ena kuli Dr. Douglas Lungu kuli bambo Robert Ndeza kuli mai Agnes Sentara kuli bambo Louis Nsasa ena alimo chifukwa cha ntchito yawo fanya office yawo ngati PS aku Ministry of Health komanso aku Red Cross so that's the board that the president has put together yoti iyendese ntchito za bungwe limene limang'anira kuti kodi magazi mzipatamo tikale banji how can you develop my power bank I'm not my power bank my blood bank in Zavararamu kuti tikale ni magazi okwana othandiza anthu othandiza ma citizens kuti ma citizens asaluze miyoyo chifukuti magazi kulibe ngati awafuna magaziwo kaya azimai oyembekezera ali ko banga give birth
kojira
yes kojira oseo athandizike kuti magazi azikharede zipara zikham magazi so ni bungwe lofrika kwambiri bungwe lo panga save miyoyo anthu miyoyo yathu so aika board a president ya nyowani so that's the big issue mpamene tuchotsera muti onona kuti oyalote politics matter more than nation's progress mpamene tautengera tikuunikira that decision ya president
yalakwika decision
yalakwika
ukuti alundu samayenera kukhala a board chair a Malawi blood transfusion
Brian mpangano pomwe umaneletsa ni manana kuti siza personal
chabwino
siza personal kuti kapena ineyo have personal issues with Paramount Chief Field. I think he's a respectable, local chief, certainly. I don't think he was holding
my
issues. That's what I want the country to understand. So, this is a personal. Koma tikunena kuti, a president arakwitsa. Chifukwa zimenezi, made to go under ife panthu pa hot current. Sana pange chifukwa cha wedini, kapena anthu akunja. Amene akozosowa magazi ma citizens adziko la mali apangira chifukwa cha royalty ya afumu alundu apangira chifukwa cha ndale zipena machita alundu zipena zapangizwa la wasange sana yang'ane kuthekera kwa alundu anthu onse siti tikothekera kune ulikose pa zinthu zimenewe nine sitingathe uchita
zimenezonso
alipo ina mbere akhozochita kuti sankha kuti tikabwezwe zimene fe sitingakwanitse kaona kuti a George muzika panga magetsi ku Wesco uba kumwe khala injinia kunkula silinga kwanisa
zimezinzo
ndiye wina wake kulani sankhe ndiye tusana pange bwi
aizoona
si personal kwa ine ndiye wina azana kuti a George simuna kwa ndinosa yenera nsasitenge personal so ndikunena kuti a Paramount Chief Lundu ndiwo a president a blanda si udindo otanga patse a Chief Lundu umene uyaye ndi udindo otakana patsa munthu wina better still akanapiriza board yakale imene a chairperson awo anali retired chief justice Anastasia Msosa ndamenali chairman wa bungwe limeneli asintha akabweretsa a chief room ngati chairman alakwitsa president
chifukwa chiyani tikwachita 40 amutharika pa kwasankha kwa alundu
fuso limeneli brani tiliyankhe pawiri
oho
tiliyankha pamene zipena machita alundu mdziko muno afumu alundu afumu akulu alundu a Paramount Chief alundu zipena machita mdziko muno
oho
tiliyankhaso on a personal level pa ability ya afumu alundu
sisa muyambira pat
ndiyambira pa zipena machita alundu
oho
chabwino kuti tipange connect ku mutu wathu kuti ndi loyalty ndi politics and zipena zikupanga matter more than kuti dziko lipita patsogolo ngati la Malawi zipena sankha president alundu tose ndikwaziwa kuti ndi mfumu imene thawi zose imabakira chipani cholamula imabakira a president kaya chipani cholamula chipanga zolakwika iwo samayangana kuti zipezo zolakwika kapena zokhoza amachibakira andi sanapangezo zimenezi pa DPP yokha kapena pa president Peter Mutharika the record is there forever to see apanga zipanizo as long as boma lili mboma president ali mboma alundu saona cholokeka chichose pa nkhani ya president sa president sangalakwitse kwa alundu as long as in office sangalakwitse olo apangezoona kuti zosakomera Malawi alundu sama panga question iwo amangokhala mbali ya boma chipani cholamula pali tsanzo za mbili Brian
mwachidule mufuna unena kuti mfumu yathu iyi njamajera mphoto
well ngati ufuna kuti unene zimenezo ukhozonena koma ndi
iyi
ngati ufuna kuti
unene zimenezo musayikankhire kwa ine inu musayikankhire kwa ine ine ndanena kuti iyi we have to be serious
very yes
mufuna kunena kuti mfumu yathu iyi Paramount iyi ndiye majera mphoto
mfumu yathu injadiera Brian
oh
njadiera yerake lona kuti thawi zose nakamba kale
olata kutengerani ku court mukaya
kapanga proof pali maisa nambire mbiri amene amusozoti fumu injadiera ima
Paramount Chief Lundu ku njadiera
ku government kuli mnofu it's a fact
ku government
kuli mnofu
ehe
sikuli mafupa ku government
kuli mnofu.
Na mename ndesa zikolino. Msongo watu chitumba cha zikolino. Chili kuboma, chili kwa presi.
Ezona ye.
So pano, ngati mtu, nchawi zosu zunajitika, ungo dedelega. Uli kuli longwe, basi kubela mafuma zao, ajaku karonga, kiungu, pala hawa tuka sungu, alugwa, veni owa, veni kuli angolongoli wa
mchoro. Angolongoli
wa. Angolongoli wa mchoro.
Mwene wa mamwene.
Mwene wa mwene, yes, exactly, mwene wa mwene, that is title. Mwene wa mwene.
Ezona ye.
Niku, nchawi zose, kani za boma, iwo basi kaka.
Ama kangalika
nazo. Ama kangalika nazo. Tima wana kutari kuhotero. Kuhotero kumene kukonda kuli kuli ndalama. Kula wajosa ngongole wa kutoro. Aka fikise kuli longwe. Ndiyo kuli ndalama za
kwa hindi. Manaiti.
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 Manaiti ni makambaba javano. Tima kambaba manaiti bano.
Ni mafumu omwe.
Kula utama
lama. Manaiti.
Kula utanda lama za boma. Nzibene zoso. Ziba chitika. Zibene zoso.
Chifuwa muda kalipankani omwei. Ndida afunsa ine aluhwa. Amfumu anu aluhwa.
Yes.
Kuti ndalama muzitenga kuti.
Akutiba.
Akuti. Ama sifo sosare. Ema afunsa. Kuti ama zitenga.
Tima afunsa tu. Tima afunsa. Masifo sosare. Una uzaso nima vapu interview. Kuti tima afunsa. Ama nina kuto. Ngati fea bagi. Ndalama za tu. Ama nipasa. Akuta safri. Ama
nipasa. Ama nipasa. Ama nipasa. Ngajera, ngajera ditu. Pitirizani.
Ndiye ndi kunena kuti, chifukwa cha zimenezo. Ndiye lao lo mwango upanga bagi a president. Ndi boma. Zimenezo wapangi sa kuti, a president awasanke ulindo uwale loo. Ndi royote, ndi ndare. Si kugani zila iwendine, kapena antu aminali kuja amene, ama funika kuti, akalen service ya bwino, trust ya bwino, yoyende sura bwino, body ya bwino, yoti izipanga collect magazi. Ha? Si chifaya ke sipene jocho. Chifuka alundu unakuzo ndi fuso ndi yanka bawini.
Jabu ino.
Hoya amba ndi yanka polona kuti alundu zochitika zao. His record. Which is the public. It's there.
Ali ensa kuzwa
kwa bezi. Yes, the public record. Zimena majita pa ku public. Tikuziziwa. His record ndi yonona kuti ama karoyo kuchipani chola mula. Ama karoyo.
Ntai imene a Joyce Banda adalipa mpando.
Yes.
Nda amene sana lipa mwamba kwa mbambiri.
Exactly. Akira ni madaba kutikodi ma president atu hakabwira. Chipina ama adengira sera sarundu jani. Mutono nama zoti lerolo romawa. Ntai nakuti anuhulia kwa nisanga president. President isho jika sakula. Sounds nice.
His Excellency the president.
Isho jika sakula. Ntitu alundu azani panga president. Kuri ningo kauli
ni mukosa kubecha ndi
I swear ndi tunetu
kungori
ndi ndi kuseti house azani panga press as chiyo sibena nene azagwizana nacho ndi manana kuti ngati munthu tukumuzi akumuziwa mafumu akwaziwa not just alu even mafumu enawo akwaziwa khaidwe lawo chimina amatengera serious chat kumana kuti oh basi chirani press conference ife mafumu tunana kuti tisapange ma regular reforms zimene zinzoipa ife simna tipanga konzati position ya chipani cha TV position ya government chimina malengera serious njani because kunjaku nobody takes them serious
ezona
kuti mfuse munthu pa city kuti inoyo dzuro kunali chana kunali chana mafumu amali chana ife siti kuzizo
ezona
anthu mizimu sa vote 45 yawo zuri ka vote amapita kwa ka buzi muja kwa vote zera ku vote
ezona
chino chimene zipani zola muno zimakhana o serious mafumu kuti ayi akauza anthu zithu anthu ava anthu sava za mafumu
ezona Kuma timaremekeza.
Timaremekeza kuti kunkhani ya tradition. Ndipo tilibe kupita kwina. Ama tisamalira chikhedwe chathu. Kacha yathu. That role tilibe nawo chifukwa. Leadership yakumudzi njofunika kuti pakhale mafumu. Azitsogolera zinthu. Koma akalowa kundale kuzokonderako kumene festi masa sitimaremekeza.
Ndiye mwanena bwino kunena kuti in the 21st century of governing.
Yes.
Palibe mfumu imene nganene kuti mawa tukasankha masankho ndiye mukasankha kuti anthu nkwamverai
ngateke anthu azori iwo aruza zipenezi aidikira kampeni kumpasa chilipo chimene aruza zipenezi kodi si mafumu ama tisapite kudali pa 17 October bombana pa 17 October mafumu ina mapaka kampeni
including alundu omwe
yes
including alundu omwe
yes now mfumu imakhala patizani kuti ikapaka kampeni for George Kasakula kapena for brand mesa fumi mana rwandu hose ni wake
ezona ye
tsono umafusa kuti kodi record ndi imene iyi we have chiefs lundu azake they are partisan they are all supporting Shibani ndi president amene akulamula bas full stop ndi appointment iyi sina bwere for 400 za Malawi narini yankabawili.
Ezona.
Kwa yamba, ndi record ya chifirundu, paramount chifirundu, wale megezeka. Record ya chiri, ndi ability. With due respect.
Mm.
With due respect.
Mm.
Ugamba kwa chiri ungamo.
Mm.
Kwa ni olongu, alantekila kukodi nkanena nditu.
Mm.
Position hii, abrezi ndaba saluru. Siyo wa enera. Alibe utekela kodi apange drive this important body. This important trust. Yo kuzewe ndine, ndia nhoose kunjako. Ifunika uka deuro, ifunika uka tukiri.
Now, muda garipo mwepo.
Yes.
Sympathizers are paramount, Lundu.
Yes.
Agumani na kuti.
Yes.
Sikuti azika kala mofesi deire.
Yes.
Alibe ofesi ku Malawi Bureau, Malawi Blood Transfusion Service.
Yes.
Paka karazina zofunika upangiri.
Mm.
Ndiazi waidana gogo jalo. Kwa kwangani kuno.
Brian.
Yes, ndamalize hii. Sindamalize.
Maliza.
Sindamalize.
Maliza ni mwene mazi.
Imani. Kumalawi Blood Transfusion Service. Kwa kwangani mbwere.
Mm.
Ndiye kayaka kumana kushawe.
Mm.
Kayaka kumana ku Livingstonia.
Mm.
Kayaka kumana kulirongwe.
Mm.
Ndia hikia kambirani nkanija.
Mm.
Awawa amene mwane na kula Louis Sinsasa, Robert Mdeza, Mrs. Agnes Sentala, Dr. Douglas Lungu, nda amene no adzika atandizira. Iwo waka nkopereka oversight.
Brad, anuamena unazimenezo, sagu hiziwa Malawi Blood Transfusion Service.
Mm.
Sagu hiziwa uchiru wake nchani. Kuti kodima pangashani, nangofune wake nchani. It's a highly technical body. So the body must also be the chairman of that body must be sophisticated and complicated. It's not as straightforward as you are saying.
Oh,
my blood transfusion service, the trust. Dibo, trust you. If it's in a profit, if you is banga ma profit, but at the same time, it must also drive an agenda. If you be the same gas, which means it also needs the resources. If you need ndiye mafunika zibanga attract madonors, private companies, even government, zibanga attract funding. At the same time, zibanga profit.
Mm-hmm.
So this balance, siyo funika kuti muitengire shibwana. Wani, ama ona madonors, kutukodi body ya kuti ya utukulindani. Before they even consider uweka kwa drama zao, let's say EU has been funding my blood transfusion service. For them to have confidence, would typically zopanga fundi.
Tikatumiza ndalama zathu kumene.
Zili safe hands.
Saka chitira mapkando.
Saka chitira makampeni. Saka peleka kuchipani. Fao, ndia chipani. Ama kondo usapota chipani.
Alundua.
Yes, ama kondo usapota chipani. Ama kajira kampeni hivini, makande saye DBB.
Kwa niti kasia ndalama kumene iku.
Yes.
Achairmaniwa. Sata nena kuti zijahati batsa AEU. Titengeko tima milioni pangono. Tika ombetere salu za chipani.
Corporate governance. Ubinizo wanka fusurako.
Hey, hey.
Corporate governance, mugadi mulindi board, kwa parastato, kambajani. That's the highest decision-making body. Management ima banga four below the board. Management reports ku board. Now, ngadi management, yu banga zidosa rongo soka, yu bandarama, kapena aupinda pesulo vena baki.
Mm-hmm.
You need a complicated board, led by a complicated chairman, to question the management. Aba mwene sabanje zitu. Aba mwene bada. So, body yo, wani, I bring a confidence go outside, and this body has to do that for it to gain trust ya madonors.
Mm-hmm.
It has to be a body that everybody respects, not a body or angoiga mwa George kasagula igamo a chief irundu jaja. Who is going to respect such a body? Nobody is going to respect it, and the role is this body is very, very technical, a highly technical body.
Mm.
Yofunika body yake aliyesa ibange respect. Komaso mbody mumukale knowledge. Now, ukwane na kuti 40 mulantu enawa. Chairman is a chairman. Chairman zose zinda kwa chairman. Na amene apanga decision yomaliza ya zinthu. Ma body wombe ayo mwakambira ana mwatani
palizi na zimene Amalawi brought a blood transfusion service.
Mm-hmm.
Adzizutumiza kwa paramount.
Yes.
Ena ukulibe.
Yes.
Because muti signile hapa.
He is the chairman. He is the chairman. What body is very, very technical in nature. yo panga magazi yo sankhani sa magazi kuti magazi wasonkhane pali ntchito pali advocacy pali jani pali ma plan amene management
ndipo ndizi za masiku ano za chuka za ana mapo pasi
yes.
Ndi akakhala alundu patsogolo pake pa zopopa magazi anthu apereka magazi
so to answer your question brother amene makuza kuti iyai oyai yo basi ndachiamani ongofunika chanchani sakuvetsa kuti kodi body bungwe chulake nchiani. It's a complicated bungwe. Tibungwe?
Timwene mazi
mazi. Timwene mazi yako.
Nkuteka kuti mwina mwangu tipeza kumene. Mukuone nai komanso kumvera ndi program ya The Hot Current. Munga meni mukuone na muno. Ndi motenta kwambini. Nkani za kenso nzotenta.
Nzotenta, yes.
Tinene pano kuti. Senior Chief Lundu, Paramount Lundu.
Paramount
Lundu.
Chief, yes.
Paramount Chief Lundu. Tilibe na omu landu.
Mpango na bomba.
Ndipo ine chakashi mene chango taja 2017. Sinda kumani na olo tsukuli mozi.
Oya. Sisa personal. Sisa personal.
Ndungo chiti na wena amina anga nene kuti anyamarawa angoda na ukukosa.
Ai mpango na bomba. Wani tilibe jifugwa chota na ukukosi. Just like tilibe jifugwa chota wagonde. Ndi njutro jabe. Kuti mangodi nda Paramount Chief akuchikuwa hawa. Tuka mpapa na ozi nzadziko. Nzadziko chifukwa zvina zikapanga bodizo sawa pangaza kunyumba wao
nde ndikuyankhula ndine
oh ya chabwino
eh ndikuyankhula ndine
nanga inyo mumaniputa tu
mukama iya ndikufuna
muzo
ndikufuna ndi
I think atipite ku break
eh kubatsa napita ku break mwina yena ngo tipeza kumene nde ndimala ndira amene koma ndimafuna ndinene kundigwirizana nanu kuti there is nothing personal pakhani imene tukamba lulo
exactly
mutu wathu walero where loyalty politics matter more than the nation's progress.
Yes.
Kupatsana mipando ngati umene alandira a Paramount Chief Lundu. Wa Malawi Blood Transfusion Services. Bungwe lofunika kwambiri. Kukachitika ngozi mdziko muno. Iwo ndamene amayenetsetsa kuti mdzipatala mudzikhala magazi.
Yes.
Akasakula kunena kuti ai uli ndo walemera a Paramount wa tichite break.
Yes.
Tibwerenso posa chedwapa. Ndine Brian Banda, musatalingire. Iyi ndi program ya The Hot Current. Ikukufikani live kuchokera kuno ku Times Television Headquarters ku Blantyre. Nkhani yofunika kwambiri appointment ya Paramount Chief Lundu ndi imene tamangana nayo nthenje pano akasakula akunena kuti akuona ngati amuthalika angofuna kuathokoza alundu chifukwa choti alundu amabakira boma lawo ntchito yasayikulu imene anayigwira alundu ndanzawo ndi ya ma electoral reforms
yes
boma la DPP silimafuna kuti tisinthe kayendetsedwe kazi sango
yes
Alundu ndanzao, kwa nanzao wandesa wa gaira maudidu?
Mwina kubwela.
Mwina kubwela?
Kumaso wa majidabu magampeni, ama gali de sa GPP. Pase, sango wa 17 Oktoba.
Ezona, Kodi, what is the larger issue? Pankani imenei?
Zilipo zingapo, Brian. Choyamba, nisho kuti, it is very, very clear. Kuti, appointment ya Paramount Chief Lundu to a highly technical board. Like ya Malawi Blood Transfusion Service. Ndi disservice kwa anthu aku Malawi. Si napangidwe chifukwa cha iwe ndine kapena anthu amene akutionera pano kapena a Malawi. It's got nothing to do with Malawians. A president apanga decision imeneyi kongofuna usangalatsa a Paramount Chief Lundu. In that equation ife munalibe ngala Malawi. Munalibe mpango nobo. Menapanga zinthu zawo mu equation yawo mapanga masamu awo. Ife signali factor. Chifukwa kana kaudi amalawa anali factor. Poona ufunika kupungula imeneti kuti litipase magazi. Kuti amene afuna magazi azipezeka ndipo azichira. Sakada sankha alundu. Akada sankira mwina kwina kwake. Maudino ndambiri mboma. Mwina akadapatsa kwina kwake kuti mwina akhozo borobosha. Kwatuti matu borobosha kuti uyesera kuti mwina maiso abweracha ndiye basi zakuvuta ungoborobosha pangono basi mwina ka 40 kokha kukhala nako ka 40% wakhoza maeso mwina kwina koma iyi saka daba sa president ubathalundu chifukwa ndi bungwe imene zeru zawo zochitika zawo mmene aliri sizugwirizana ni chilo mmene afunika agwire. In the end this body will be run down, body iri will be run down. Komano Brian, at the end of the day tikakambirana that this has been the case in Malawi. Ukamakamba statutory corporations, ukamapanga ma parastatals, kama state companies, ma government companies, kumene government owns 100%, this has been the issue. Kuti appointment ya anthu ogira chito kumene koko. Ma president samatengira kuti kuti anthuwa chito akakwanitsa, amatengira usangalatsa anzawo, kusangalatsa anthu amene akuyendera zawo, anthu amene ama supporter, which has been a tragedy. And because of that, that's why it is one reason why my body ambiri, my parasedo ambiri are in a mess. It's a total mess. It's a total chaos. Kulibe chikuchitika. Mabungu ena meneo panga ma profit. Mbodi sanga pange profit or one tambara. Sisi nga teke. Chifuwa, boma, sinima ona kutikodi mabungu ya ndia antu. Ndibaba reke service ya antu. Therefore, tionesise kuti tika masanka antu huo kaku mabodi. Kaya huo kira chito kaya huo mabuana ma chief executive officers akumene huko. Tisanganile kuti awa George Kasagula ama tuombela mmanja. Tikatero ndi kuti mbungwe ho tikuwa pangisa kuti asagwire nchito ya Malawi. Progress umana na kuhuche nicha. Suwa na kuti theme ndi where politics and royalty matter more than nation's progress. Sitinga pita pa Sokolo Brian. Sitinga pita pa Sokolo is because tima yanganila kuti mtu huyo achokera kuti. Nanga kuti ama divomera zimine tu gamba ama disupporta.
Ndikwiriza nena anu kwa mbiri akasagula. Kungo ima pachirungamu.
Yes.
Kuti taluza makampani ambiri.
Yes.
Makampani ambiri amene akada kala kumalemba antu ino nchito.
Akupita patsogolo.
Akupita patsogolo.
Yes.
Mio ya Malawi kumatukuka.
Kumatukuka, yes.
Tawakwirira makampani amene yo. Chifukwa china chimene chapangitsa kuti akwiriridwe.
Ndi chimene.
Ndi kuika incompetent people.
Like there. Mwanga abena president apangira. Sore, ndi chisanzo. Kuma mena apangira poika paramount. Clearly, he will be incompetent because this is often and who owes it you are, owes it hard. Nothing personal.
Maninakare.
Yes.
Maninakare.
The president is promoting incompetence.
Ndi maona ngati kuti vuto lalikulu limene lakula ndi maboma onse amene takhala nalo. Silingane ne la DPP lokali.
Our president akungopitiliza.
Ndi kumakhala ngati kumaparasteto.
Aha.
Ndiye kuwapepesera wanthu.
Exactly.
Kuti kapena mwina poti takumana ni unduna.
Aha.
Koma mudati thandiza padzana pacha.
Kwanji muzikadia kwakuti. Muzikadia ku Malawi housing. Muzikadia kwina kuti maparasteto. Muzikadia ku Esco.
Kwadima.
Muzikadia kwadima. Muzikadia ku Ijenko. Kajani.
Alipa ambiri.
Kublanta water board. Kulongo water board. Northern Region water board. Muzikadia kumeneko.
Noti kuti mbambungu ameneo agire nchito ya bwino yokomela Malawi. Kuti ya Malawi andre service ya bwino. Nthawi zinanso. Maparasteto ama gwiritsidwa nchito po watseka anthu pakamwa.
Yes.
Tidaona ife ma activist ambiri.
Yes.
Sitachula zina pano.
Nkwaika mbodi.
Nkwaika mbodi kuti mwina akhale chete.
Aha. Ndipo ambiri adakhala chete.
Ambiri adakhala chete.
Adakhala chete. Po waika mbodi o andire mekezatika mbodi. But at the end of the day, issue ikundona kuti mabodi wotu kuti abwere mene parliament amakwiza kuti tiambise bungwe lako kuti pala ali cholinga ndi cholingacho nchowa save Malawi
ndiye lero ndizosa dabwitsa akasakula tikamamva kuti company yakuti yatayandalama zakuti mchakashi
chibwirikiti
nanga anthu amene mumatumiza kumene kowa ambiri especially mafumu and we have to be very clear here.
Yes.
If ine mende machokera kuli mafumu
kwambiri kwake
Timare mekeza.
Kwa mbili wako.
Eh?
Inesutu manine upe oma nene pa hundi nefumu. Kwa tu.
Ayayayay. Ndiye imene.
Imene disayi.
Tunena mafumu andodo.
Simu nene mafumu ngati.
Ayy.
Mafumu nene mafumu andodo.
Tunena mafumu mapara maunti.
Kuna mapara mtu aliba gati. Tuwase kame mapara maunti.
Ya kumetunena mafumu eni. Kwa manu musandi sokoneze ndi ka ufumu ka ukasungu. Kwa ka ngono ngono.
Kwa msa nyuze ufumu watu. Mbeni mbaga zichubana sa watu. Unyuze ufumu Pirizani kani ya yuko tisa kipozina zenzi kamba ya
kipozina. Kwa mwini kamenu mwini waita.
Kamba ya
kipozina. Ufumu tu kamba.
Tetu lugadu wa kumo waroba. Kuti yu kama mwono mtu. Kwa hivyo kati ya zero. Kwa hivyo kama.
Kuti ndiji tika chika.
You account for this.
Kuti ya.
Su nyoza kuti ya nene.
Iai. Manena kuti. Nani iti satele kwini.
Aha.
ndipo musandisokonese chifukwa there is a point that I want to drive home. Eh ndiyeni manena kuti chimene cha unonga kwambiri makampaniwa ndi mafumu akumayika ma parasteto ngati ameni wawa. Chimene what and I can say it here without any contradiction. Enaso samamva chilichonse zimene zukambidwa ameni mumuyi.
In then amangofuna akamaliza asaina alawasi apase
chimene amadziwa kuchita. Kwa kuma body meeting ndi kuti mugona room yakuti.
Yes.
Ndai ya kujeka kwana.
Yes.
Mudutsa hapa.
Full body. Mugadia full body.
Mugadia huku.
Full body.
Aka kala meeting muchi. Eh. Paribe chanze uchili josimi na makamba.
And it's not even, si 40 yao. Si 40 yao, ni 40 yodi zidu zusaku ziziwa. 40 ya igulu, ni muna amena ama bilisa ku body igu.
Eh, hey.
Chifuka, mtu huyo, sanga nene kuti, ziwa la Malawi, mula ntua mbili mbili wa puzira.
Ani maata wa puzira
buhi. Very experienced.
Chakendi chaka tukutulu tsa ana mba kwa lichimu.
Ena banga ritaya. Kana liku maembase. Kana liku uti. Ena nalima civil servant. Kwa kula gulu.
Kwa
PS.
Kwa mbili.
Abanga ritaya. Ambo kala.
Kwa mbili. Kwa
mbili. Kwa mbili. Kwa mbili. Kwa mbili. Mbili. Aka kukira nchilo ya buhino. Yoko mina Malawi.
Timagamba ndinali timapanga program ina I think it luka lero. Chamu half past eight. Adabwera wadali ku Eskom.
Yes, Bambo Padambo.
Padambo.
Naona.
Ndeni manina kuti, people like, akande Padambo.
Yes.
Not that kuti, kabinenda abale anga.
Mwajira kabina mwajira kampeni.
Kukui.
Sanzo nyabe.
Kuyutia fukuli, anhana kalabu kuma embase.
Osa higa mine ubanji.
Kuna nga mine ubanji.
Osa higa mine.
Awuda ujela jipandechi mozi masiku wano. Nanga banji anto amine, they are very competent people.
Yes, yes.
Osa higa mine ubanji. Malomo mafumua.
Yes. Ni blanda, brani, blanda. Blanda yo, problem ndia kuti. Blanda yo, ikuzatuwa osea. Zindu zinzadziko. Sabre zendoka. Nzadziko. Nezo sefe, zuti kuza. Zuti kuza. Koma, kani ndia kuti, choli inga, nchopanga loyote. Loyote. Choli inga, nchoti kumene koko, kukale ya antwamene, boma loka alifuna zitu kubodi yiko, azingo pereka. Lero, abrezi ndalini meeting kukunzuzu, basi.
Tumiza ni malole.
Tumiza ni malole. Hey. Kabina yai, kabinegeni mafuta. Kwa kutuwa kuti muzazema gali mwoto, abine kumpa. Nzimene akufuna zimenezo. At the end, a Malawi, still mu equation. Still mu equation. That's where the problem lies. That's where the problem lies. Deine,
ndi kunena kuti. Tabwerera mbuyo kwa mbiri.
Yes.
Nziko muno.
Yes.
Anzatu hakutukuka.
Yes.
Chifaja kredo ngati limeneri.
Ndipo ngati sisinta brand. Tipiti zizobwerera mbuyo.
Ndiye ndi mafuna ndinene kuti. Amina ndine napomalizo. Koma ndi mafuna, chundibwerera kukusi. Ndiye ndi chinene. Ngadafuna kuchita na kompazeti. Ndiye kulizambiri zimena kuzopanga kuchipani.
Exactly.
Ngada alunduo akuona kuti atitandiza. There is a better way of doing
exactly.
It.
Exactly.
Asama kwenye nchito pantubatu.
Exactly.
Kuyangula kumene kumkwa mwini.
Kwa mwini wakolongo soka.
Sinda ononge?
Hai sinda ononge ya. Kolongo soka wakula.
Na ononge ni mpaja mama fuma.
Paja mwini na zile tika mbeandika duga mwono zile zile mwini mwononga zile. Sisa bano, sisa kuza na nipano.
Ya, koma sisa bano, ma body, sama ikadu ma uji, ma village headman.
Oh,
amaika
ma
paramount kapena senior chief.
Ah, chabili.
Olo ligi, mene ndi kwenena ligi ya, yoyo yangu ya zabo mani.
Ah.
Ndi akula kuru, mwene wamba mwene, senior chief
Kiungu. Paramount.
Paramount Kiungu.
Kena kwa senior chief Lukwa.
Lukwa. Nanga muli village hiyo ni na odi adzalo wa alamu ajana ambuya wa katafa.
Ah, mimi usanga hii. Sanga
hii. Ndiye sito kamba zimene zo.
All right.
Ndiye kuti pali benkhani.
Chabwini.
Isi atama imene.
Yeah, iti kamba dikamba.
We'll take a short break. We'll be back in a moment. Chigao chomaliza nthawi ndiye athamanga kwambiri. Chigao chomaliza cha program yathu madzulo ano imene tikunena kuti kugwiritsa ntchito zinthu za boma popepeserana. I think chidule yake nchimene
kwambiri kwake
kugwiritsa ntchito katundu wa boma popepeserana
mosaganizira kuti dziko lipita patsogolo.
Ehe.
Progress.
Mumakamba kawiri nkawiri kuti Malawi Blood Transfusion Service. It's a technical body. How technical is it? Mafuna kuti nthawi yatithera. Koma kodi utechnical kwako wagona pa what is Paramount Chief Irundu sanga signire ma documents kumeneko.
Brian, bungweli, ndilo vuta. Kufura nko nina kuti. Actually, mwina pa kozo kaso kankangano. Kutiko di, abresidenti, alini mhavu zoda hivi na ya kozo sanka body. Nila bungweli meneli. Chifuka pambero bage, bungu ya nali sita, ni trust.
Oho.
It's not a statutory corporation.
Ngati blunt ya water board.
No, it's called a trust. Uralu ufusi, amana kuti say trust. So no, trust. Ili mara mwage. Kainde sudi kage, mara mwage alipo. Mwina, kumeneko, tisapite kukwambiri.
Oho.
Kuti mwina, tinga sojere.
Zona.
Kusogere saa atubano.
Zona.
Koma chachiku nchone na kuti, ndubungu elofunika ugada ulo. Chifuwa ndubungu elofunika ugada ulo. Wani, sholi nga jage nkubwere sa magazi. Therefore, pasapezeke profit. Yori kapina, azigulisa magazi, magazi ajegon kupanga profit. Atengaringa magazi kwa antu. Adi nyengelera ama pangara ni maide maadiveti maadikoga za jaja makabirekeni magazi kabirekeni magazi kabirekeni magazi
ama enda soma
ama kwambiri kwa
kuna afika
ndiaka di nyengelera magazi nyengumbaka kulisaso mmapanga wa profit ai zweza sabangi kwa mati the same time likale sustainable kuti lizi zimira paloka
ndi mafuna ndinene maneno nkhani yofunikira kwambiri tisamve kumeneko
yes
kuti akugulitsa magazi
na mzosa nino mwansi mkana nakuti tugulisa chitu ndiye mtsono mfuna profit ndiye in trust chori nyaka chisi profit
tisamve kuti ngati mufuna magazi gulani
iyai
amatenga ulere mmakampani
aha
pitirizani
hey, ya ni trust ifunika kale sustainable ndiye ufunika kuti mupanga attract madonors ngati EU is heavily involved in this mupanga attract madonors gaya private sector mmakampani mubanga attract even the public finances zitopereka drama kubungwe limeneli zifunika board yona kuti yabwino ya competent ndipo oyambira okhala competent ni chairman wake that's why they are even consultants says Brian kumabwira ma consultants kumene kucha uzathandiza kuti hayi izimpangejochi anditu ni mafufuza bungweli lilibwino kwambiri.
Oh,
ndipo ena andiuza kuti ndi model of a national blood transfusion service trust ndi model muno mu Africa. That's why iupanga attract the funding. Koma the basic thing that they got right, nkuti they got right the board. I mean chief justice anazenda so analakwa chani, why not just let her continue?
A retired chief justice.
Do you fix something that is not broken?
Ezona
eh. Chini yote sisi na unongeke mabanga fix.
Ezona eh.
Bwanji osa asia, ama very very respectable Malawian.
Kuina buko osi. Nibo akapita, olo kuka kumananda asungu.
Anga.
Kabulu munye. Anga. Kake kashingerezi.
Mara mulonde tisagambe.
Kuzua kumana. Iya.
Ibina desa lo.
Iye.
Kuchino divini kwa there.
Tingo dand hawa. Zama la mula kuzitua bwini. Komaso kabulu munye kake kashingerezi.
Komaso agaona. Abanga meeting. Ndakuna kuti retired chief justice.
Ehe. Alindrama zatu zilisefu.
Retired chief justice.
Ehe.
Is the chairperson.
Ehe. Wa Malawi blood
transfusion. Zipi ya findalama.
Ezona eh. Ndi all of my introductions you. Timu yatu ya ku Malawi.
Yes.
Monga mwenena kale. Robert Ndeza.
Yes.
Awandi mai Agnes Sentala.
Yes.
Awandi Dr. Douglas Lungu.
Yes.
Ndi kuonetsereni a chairman yatu.
Yes.
Aliya. Paramount Chief Lungu.
Mabudo.
Ama uzana zungu. Can you delay the funding.
Ali abena kuonere andama zabuze kanini. No Brian, honestly that's not.
Komaso kuti ngakhale kumudzi kuno. Mbiri yao ya alundu. Akuoneka kuti amathamangira kwambiri kuboma likakhala pampando.
And zimene
chifasika lekale limene alundu went to town.
Yes.
Against amutarika ali candidate nthai imene.
Chifakamana nakuti kodi chimene anthu aku DPP chimene a president ama atengera serious. Chifuwa, chona kuti tomorrow, kuti kubere bomalina. Azapanga chimozi moza chifi rotu.
Ntawi ya titera.
Yes.
Mui maliza banje nkani.
Ine kumaliza wankani nkosa vuta. Iya panga president hii, kukulanda. Sana ditandize ngati dziko. Ngati fea antu wao, ma citizens wao, sana ditandize. Komano, nijitanzo jina. Choso nyeza ura president, saa reforma. Se sanga sinhezi intu. Iti, menanka jiraza.
Business as usual.
Menanka pengiraza ukumbuya uku. kuti maudindo obereka chifoti munthu amati yesi bwana kapena kuti ama supporta nzimene akupitiliza kuti bweteka Malawi. So the president is not reformist. Zinthu zambiri mdziko munzona kuti zisinthidwe sizikusinthidwa. Ni life,
koma,
ni
koma,
business as usual.
Koma Malawi adali ndi chiyembekezo chachikulu.
Chachikulu.
Ada wagulitsa owagulitsa amuthalika
yes.
Pa malonda amenewa.
Yes.
Ada anena kuti
yes.
Mkulu ameneyo
yes.
Wakhala ku America zaka zambiri.
Tose timanena kuti awo mwina chabwino zinatina zokamba kamba koma mwina akabwerati atithandiza.
Ada anenanso kuti ndikatswiri wa malamulo.
Ndiyene ndikuwa
uza pano
ndikuwa pano a president yaka. A professor Peter ndikuwa feedback. Free feedback. Ndi ufulu wopasa feedback. Iyi ndi blanda. A president timona kuti musintha zinthu mdziko muno kachitidwe ka zinthu kacha. Kacha ya zinthu isintha mdziko muno. Kuti uyangana kuti kodi chinthu loyamba.
Chikombole chimene tikatugwiritsa ntchito poumba dzikoli.
Muphasula mubwera chanyowa. Chopanga reforms. Apa chitsanzo ichi chingosonyeza kuti ai zipenezo amalawi tiziyiwale palibe reform
ai palibe
palibe kusinthwa kwa zinthu
chikombole chake nchomwe
chomwecho chakale komano adziwe kuti dziko lino chimene chingapitise patsogolo dziko lino ndi competence ndi qualifications ndi experience ya munthu popanga zinthu zolongosoka zina zose nchabe ndi silemene popula
mwasira pabwino madonors amachita support mabungwe amene ali solid
oyendetsedwa bwino
amene ali nani partisan
yes.
Amene ali capable
yes.
Ndipo sayangana kumunsiku
yes.
Amayangana kuti amene anyamula chinthuchi
exactly.
Ndi ndani
exactly.
Ndimafuna ndimalizire pamene
mwamaliza sobino kwambiri
sinamalize
chabwino
koma ndimalize kwenkweni kunena kuti dziko lathu lili kubwerera mbuyo kwambiri chifukwa cha kukumvera na chisoni
yes.
Kukungo kungo kuti kwa yani apa poti mudala kwa yapa dzanalicha simene zisomanena kuti taike pampando akasakula chifo choti adate thandiza simene zisomanena kuti a masiku apita watiri pamavuto adati kwira padzanja sikuti chedwetsa
kwambiri kwake
anzathu kunjapo akupanga zithu kukoza mbiri
progress. They are progressing.
Ndipo mwayimaliza bwino kunena kuti ala kwanji a retired chief justice mayinsosa
yes.
Kodi munthu umakonza rekodi imene sida sweke banjo sachita repeat yomweyo.
You don't fix something that is not broken.
Mwayankhula bwino kwambiri
ndatokoza
ndikutokozeni kwambiri
so, kwambiri
tikatere omvera ndionera tafika kumapeto a program yathu usiku uno tikuyamikeni kwambiri chifaja support imene mmatipatsa kuno anena kale mene timayamba akasakula kuti tukankhira kwa kuya 2018 tikankhira kwa kuya kwa mbiri program uyu tilibe kampeni kana kali konse kumphasa ife tili pano kuwathandiza atsogoleri yathu njira ya chionadi ngati muli ndi ndemanga kapena mufuna mutilankhule titumizireni email brianbanda@bnltimes.com brianbanda@bnltimes.com Ndine Brian Banda, nzangayu ndi George Kasakula. Kufikira sabata ya mawa. Tingo tima koma nonse and goodbye from Blantyre.